Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 14 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze yo gukurikira amakuru twabateguriye, ariko mu nkundire mbanze ndabashikirize zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Abasirikare bamwe bavunira kagohe bagenzi babo ko batohirahira ngo babaze ibibazo vya rusangi bijanye n'ingorane bafite mu gisirikare, ngo kuko uzohirahira akabibaza ngo azocafatwa yitwe mugumutsi. Aho akaba ari mu gihe hategekanijwe ingendo zitandukanye z'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare zo kugendera abasirikare bo mu turere dutandukanye mu ntumbero yo kubumviriza no kubatera intege icyo bita kozeri morale mu gisoda. Abanyagihugu bo bafatiye ku gufatwa nabi kw'abasirikare babasaba kujya umutima amenyo ngo bifatanye n'abandi barundi bagowa yatavugwa ngo baheze bambi ku mutamano Burundi bwambuwe n'intwaro ya CNDD-FDD mu gushiraho intwaro yitwararika abanyagihugu n'igihugu. Byinshi kuri iyo nkuru babibateguriye muri ano makuru turabibashikiriza mu kanya gato. Bavuga ko ibyo bari biteze ku mugambwe CNDD-FDD wagwamiye atari byo wakoze ushutse ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika uno munsi, ngo ahubwo ngo n'ivyahuha mu gihugu byarahuhutse. Ibyo bivugwa na bamwe mu bahoze bagwanira umuhari CNDD-FDD mbere bakaba n'intwaza ngabo. Kubwabo co kimwe n'abanyagihugu bumvise ivyashikiriye rijwe nabo bagwanye muri CNDD-FDD babona ko igikenewe ngo nuko abarundi boshira ingufu hamwe ngo bakirukane intwaro ya CNDD-FDD, kuko ngo haguteza imbere igihugu n'abanyagihugu ngo yabasubije inyuma gusumba. Ibindi byinshi kuri iyo nkuru navyo nyene babibateguriye muri ano makuru. Abandanya kuboneka imyidogo iteye ubwoba mu banyagihugu baba mu bice bitandukanye by'igihugu biturutse ku biciro by'ibifungurwa bibandanya kuduga ku rugero ruteye ubwoba. Bamwe bakaba bari ko baravuga ko ataco basaba umukuru w'igihugu mu gihe adasiba kubakora mu nkovu mu kuvuga ko atamurundi n'umwashonje. Ngico baciza rero ngo nugukuraho iyo ntwaro ya CNDD-FDD ngo kuko atakintu na kimwe babona imaze. Nivyo navyo nyene murabyumva mu nkuru irambuye muri ano makuru. Amakuru sayo gusa, hari n'ayandi atari make twabateguriye, mugume hafi. Aya makuru mugira mu yashikirizwe na Jeanette Kamikazi fadikanije na Justine Manirakiza ari mu buhinga bw'ivyuma. Kaze
iyi muri ko murumviriza ni radio Haguruka. Radio Haguruka, haguruka barundi tugwanira igihugu cyacu.
Mwisi ya zafika na toye akabwe kakidi na palago kwa chukiri tatu rohishi babu wago nireta nireta mwuri kuri chawago bakandika mu maremedia yose kuri 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 chawago kari hakabwe kari kwa kari chawago kari wako kama na wana nitele wale wale zafu wache tu bahagi kwa hivu tutelezo kuri kabu kabu usika tu kabu kajie kwa hivu aneza sanze ako kabu kabu kwa hivu wache jimuteta
ako kagwi nta kabaho naho muzomara imyaka irenga 20 mukarondera ntako muzoronka. Akahari nakagwi karongowe kakongera kagakorana n'umukuru w'igihugu. Ako rero niko gapfukamye munda abarundi kandi niko gakorera mabi n'amahano abarundi. Nayivya kagwi kandi umukuru w'igihugu avuga ko batoye muzoza gusanga ari bamwe mu barundi bazira ivyiyumviro vyabo, abandi bazira ivyaha bito bito ko bashobora kuba bagize ubusuma bw'ibitoki by'impene canke ibindi vyaha bito bito. Ariko akagwi gafukamye munda abarundi, akagwi gakorera amahano abarundi, ako o nta kandi kahari gatandukanye n'akarongowe n'umukuru w'igihugu canke gakoreshwa n'umukuru w'igihugu ubwiwe.
Iyo rero mwumvise ubundi munsi ahinduye imvugo akavuga ati hano mu gihugu hari hakagutari gapfukamye igihugu munda, ako kagwi niko kica twasanze gakoresha n'inzego z'umutekano, bijya bintu ndasabye abarundi babe bareka kubita ko umwanya n'ibintu byo kubasindiriza. None mwarigeze mubona yerekana
mwarigeze mubona avuga izina na rimwe cyangwa abiri yako mwarigeze mwumva avuga ati nico gituma twafashe ingingo ako kagwi karafashe indego z'umutekano n'ubutungane ubu bari imbere y'ubutungane mwarigeze mwumva avuga ayo mazina birya rero ndasabye ntagire umuntu atanabwo wo kumure ngo nintambwe ngo umukuru w'igihugu ageze oya n'ingendo y'abategetsi b'igikenye yo gusindiriza abanyagihugu bama bakoresha kugira babagumize mu mwijima icyo bita confusion abantu biyumvire bati kumbure ejo bizoza nta bizoza
ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru zigiza no makuru umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare arategekanya kugendera abasirikare bo mu turere dutandukanye mu ntumbero yo kubumviriza no kubatera intege ibyo bitakoze rimorale mu gisoda bamwe mu basirikare rero bakabona ko izo ngendo aziteguye kubera ngo hagume ingorane nyinshi mu gisirikare cy'u Burundi harimo n'ubukene bwugarije abasirikare bavunira kagohe bagenzi babo ko batohirahira ngo muri iyo koze rimorale ngo babaze ibibazo bya rusange bijanye n'ingorane bafise mu gisirikare ngo kukuzo bibaza bukeye bwaho ngo azoshafatwa yitwe umugumutsi abanyagihugu bafatiye kugufatwa nabi kw'abasirikare babandanya babasaba kujya umutima amenyo ngo bifatanye n'abandi barundi bagowe yatavugwa ngo baheze bambi kumutamana uburundi bwambuwe n'intwaro ya CNDD-FDD ngo mugushiraho intwaro yitwararika abanyagihugu n'igihugu inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Dondo Dieu mbaza umutima
Izo ngendo ategekanya kuzitangura hirya y'ejo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 16 Nyandagaro 2022 gushika ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2026 za kuno kwezi nyene kuwa 16 prime iyo ngabo azoba yagiye kugira kozeri morale n'abasirikare ingozi kuwa 17 abi muyinga kuwa 18 igitega kwa 19 azoba ari mu mabanda mu ntara ya Makamba kwa 22 mu ntara ya Cibitoke kwa 23 muri brigade y'ijana na 20 kwa 24 mu Gakungwe aho bakunze kwita Kanshinwa kwa 25 igakombo nayo kwa 26 akazosozera avugana n'abasirikare bafise ubuhinga bwa gisirikare banonosoye abigisha bandi hamwe n'abajejwe ibikoresho bya gisirikare muri iyo minsi yose abajejwe amaserivisi atandukanye ya gisirikare aho azoba yagendeye prime niyo ngabo basabwa kuba bahari bamwe mu basirikare bamenyesha abandi basirikare kutagwa mu mutego w'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu kubaza ibibazo bya rusange ngo kuko bazobizira umwe mu basirikare tumukurikire ijwi ryiwe twarihinduye kumpo z'umutekano wewe
nyuma twisunze urutonde mubona ebizi koze rimorale bagomba tumenyesha abasoda bose aho bari hose ko batogwa mu mutego pirime ariko aratega uwo mutego ateze ni uwo kugira ngo yumve ubaze ikintu na kimwe cy'inkoramutima cyerekeye abasoda aho rero bahagabire bamenye yuko mu 2017 twari tubayeho aya makodera atayo tumenyereye ubu rero yabonye ko biri kubera muyangarana hari umuhanigwere agomba asubire kuza kutweza ko ngira ngo agatima keza mugabo turudi ko atagira namba icya mbere tuba tubifatiye ku majama amaze iminsi avugwa abanyene arayazi ku bukene n'ibindi byinshi bivugwa mu gisozi aho akaja ku kigira kabiri cyerekeye abirirwa baragatanga bigira ahandi ko babona ubuzima babayemwo batobandanya baruba mwuko bahagira aho batoshika na cane cane abagifise amagara n'abategegeye amagara bobo basigaye baritero wicaye akundi
bamwe mu basirikare bahanura bagenzi babo kuzobaza ibibazo umwe wese ku giti ciwe atari vya rusange kugira bikingire batazira ubusa ngo kuko naho bomubaza ibibazo vya rusange ngo nta nyeshu nzima abifitiye muri make ngo bokwinumira nk'uko vyigeze kuba mu 2009 ku mukuru w'ibiro vy'intwara miheto w'ico gihe niyo yankana
twagomba dusaba soda rero ntagire uzogwa muri uwo mutego ngo ariko abazi ibibazo bya rusange byerekeye abasoda amenye yuko bukeye iperereza rya gisirikare riza bari mushitse kw'iminwe hari umugumutsi n'ibindi Zaba bimenye arashire kumuzirikana. Mugabo zo afite kibazo ciwe kimwega kugatwe kiwe. Wagomba kibaze. Kugitora zawe nyine. Mugabo kubibazo rusange zerekeye gisoto. Agomba bihorere. Azomugire kumwe bagira ngo yana na muri tengi. Basi ko yaza kavunga. Hanyuma nagiye numva afite ikibazo na kimwe bagaca yigira hasi bakitaye. N'ubundi bo mu gihugu kuko naho bazoma bazifite ibibazo barazi neza hakanishu ingirakamaro bazoroba abibutsa rero basubije pole pole indesire sare dosira kibaza ko byogenduka kugira ngo mukingire ibyo ntihagire uzobaza ibindi kandi ariko abyira ubusa.
Abanyagihugu bobo babandanya basaba abasirikare kwifatanya nabo mu kugarukira u Burundi bwambikwe umutamana bwambuwe n'intwaro ya CNDD-FDD mu gushyiraho ubutegetsi bwumva ibibazo by'igihugu n'abanyagihugu bukabitorera umuti.
Urakoze Dondo Dieu kuri iyo nkuru udushikirije. Igihugu ngo kirugaranye abagitwara bakigize nyamwigenda ko kibura abagenzi ngo bashobora kugishigikira. Ivyo bishikirizwa n'umwe mu bahoze bagwana muri CNDD-FDD akaba yari n'intwaza ngabo ikomeye cyane mu muhari FDD. Hari mu kiganiro cyabereye ku rubuga rwa WhatsApp aho Pacifique Nini nahazwe ari mu baharanira agateka kazi na muntu yari umutumire yishura ku bibazo. Abanyagihugu bumvise ivyo byashikirijwe n'uwo yahoze agwana muri CNDD-FDD nabo nyene babona ibintu kumwe nawe. Bavuga ko ibyo bari biteze ku mugambwe CNDD-FDD wagwaniye atari byo wakoze ushitse ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 ngo gushika ubu, ahubwo ngo n'ivyahuha mu gihugu byarahuhutse. Ngo igikenewe rero ngo nuko abarundi boshira ingufu hamwe bakirukana intwaro ya CNDD-FDD kuko ngo haguteza imbere igihugu n'abanyagihugu ngo yagisubije inyuma gusumba. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wa Abel Nzambimana.
Kubera inyifato mbi iranga intwaro ihari y'umugambwe CNDD-FDD, igihugu cy'u Burundi kirugaranye n'ikigira abagishigikiye. Ngiyo niyo ngorane igihugu gifise muri kino gihe. Kurikira Pacifique Nini nahazwe akaba yari kasubiramo ibyavuzwe n'umwe muntu wazangabo yahoze agwanira umuhari FDD hari mu kiganiro cyabereye ku rubuga ngurukana bumenyi WhatsApp.
Aha rero hariho umwe yashimitse yerekana ibibazo nyamukuru igihugu gifise naho biva. We yashimitse agira ati ingorane nyamukuru mukuru Uburundi bufise muri kino gihe ihagaze ku kuba Uburundi bwarigize nyamwigenda ko no kuvuga abatwara Uburundi gihugu baracugaranye kibanyamwigenda ko kibura abagenzi bashobora kugishigikira kubera inyifato mbi zaranze intwaro ihari nk'ibi bijyanye no guhonyora agateka kazi na muntu hamwe no konona amatungo y'igihugu.
Abanyagihugu bumvise ibyo byashikirijwe n'iyo ntwaza ngabo yagwaniye umugambwe CNDD FDD nabo nyene babona kumwe n'uwo yahoze ari intwaza ngabo bakaba babwiye radio haguruka ko ibyo bari biteze ku mugambwe CNDD-FDD atari byo uriko urabakorera kuva ushitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 gushika ubu. Aha bamenyesha ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD atakindi babakorera uretse amabi atandukanye harimo kubakenesha no kubicisha inzara. Kubgaba banyagihugu kuva CNDD-FDD ishika ku butegetsi ngo ibyo yatanze bihuha mu gihugu byarahuhutse. Ngo gikenewe kugira ingorane zihari zihave ngo nuko barundi boshira ingufu hamwe bakirukana iyo ntwaro ya CNDD-FDD ngo kuko baguteza imbere igihugu n'abanyagihugu ngo yabasubije inyuma gusumba.
Urakoze nawe Abere kuri iyo nkuru udushikirije. Nkuko bishikirizwa na Pacifique Nini nahazwe ari mu baharanira agateka kazi na muntu, avuga kandi ko uwo yahoze ari ntwazangabo muri CNDD-FDD amenyesha ko kubera ingorane ziri mu gihugu ari umurengera, ubutegetsi bukaba butagira inyishu, ubutegetsi bwa CNDD-FDD buca bwubakira ku nkingi zibiri, izo nazo ngo ni iterabwoba hamwe no kuzukurura ivyakahise ngo kugira basamaze abanyagihugu. Iyo nyifato rero ngo nta kindi kizoyikuraho atari abarundi ubwabo mu gusubiriza ubutegetsi buhari ngo bakashira ubutegetsi bubaha inyishu bakeneye ku ngorane zabo. Ivyo bikaba byashikirijwe na bamwe mu bandi ba CNDD-FDD bamaze guhebura ko umugambwe wabo ataco gishoboye kumarira abarundi bafatiye ku myaka umaze utwara, ariko ibintu bigatera bibandase.
Kandi aravuga ubukene butagira uko bungana buri mu gihugu. Acavuga rero ko ibyo byose aho bigoreye ari uko dufise ubutegetsi butazi gutora inyishu ubutegetsi ahubwo bushimika buriko bwubakira ku nkingi zibiri zihambaye kubera ko atanyishu nyene bafise agira ati ubuno butegetsi buriko bwubakira ku gutera ubwoba kukuzana ugutera ubwoba mu gihugu ku buryo atabujyogora ku buryo atanuwoza kuvuga izo ngorane ziba zihari rero aho umuntu yovuze ingorane zihari inyishu zibereye akaraba ko boza n'inyishu mu gihe atanyishu bafise baca bazana iterabwoba bakazana kuzimya abantu ntiyagira ubuvuga bimwe mbere president Ayishimiye yakuze kwita jyogora duhure avuga kandi ko yindi nkingi nayigira kabiri bariko barakoresha muri ubwo butegetsi ari iyi y'amacyakubiri afatiye ku moko akavuga ati aho kwishura ku bibazo bihari ubu bishura bakoresheje ibintu bya kahise gusa kuko nta nyishiriho ugiye kwabaza ikibuze bakubwira ngo banze mwibuke yuko hahambaye kuronka amahoro ngo he ngo mubuze amazi none mutanguye kuvuza induru ehe mubuza gatoro mutanguye kuvuza induru mushaka gusubira mu 80 ati mbega none hagati y'ukubaza ikibazo cy'igitoro nivyo byo gusubira mu ntware yo myaka za 80 ati ivyo bintu bibiri bihuriye hehe karacingani abanyagihugu bafise ivyo babuze mu gihugu cyabo ntibaze basubire kubaza ibibazo ngo emama byo bava bibasubiza mu myaka ya za 80 ati ivyo bintu bishoboka gute iyo myaka ya 80 ko yarenganye yo yogaruka gute uyu rero yanabivuga numwe mu bahoze bagwana muri CNDD-FDD akaba yari n'intwazangabo ikomeye cyane aho muri uwo muhari mu rugamba rwa CNDD-FDD niwe yavuze ati iyi nyifato niveho kuko ni nyifato y'abantu batagira inyishu ku bibazo by'igihugu
mu buhinga bw'ivyuma baduhaka ruhuko gato hanyuma makuru yacu abandanye
haguruka barundi humuragi ugucatu vyaye muvyeyi wa twese abatoteje ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humuragi uguciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi humura burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inabeza
ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega muri quartier Shatanya hari abana b'imfuvyi bariko baratabaza kuko bariko baranyagwa izuba riva amatungo basigiwe n'abavyeyi babo byose bigakogwa n'umukenyezi w'uwahoze atwara komine Gitega Butoyi Chantare uwo mupfasoni akaba ariko akoresha inguvu ziwe kugira ngo yubake ku nguvu muri parcelle abo bana basigiwe n'umuryango akabikora yitwaje ko yahaguze imbere y'uko abavyeyi babo bana bitaba imana abanyagihugu bobo bumvise amarira y'izo mfuvyi bakaba bibaza iyo ubutungane bwagiye mu gihugu cy'u Burundi bakabona ko igihugu cabo gisani kidagifise ubutungane nkuru dukesha mugenzi wacu King Blaise Iranzi
Izo mpuki ziriko zirira zitagira gitabara na abana batatu basigwa na Sibomana Etienne na Mpawenimana Maria Teresa abo bavyeyi bose uko ari babiri bakaba bayitaje Imana abo bana nabo bakaba baba muri quartier Shatanya neza na neza kwibarabara Mirama ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega intandaro ya byose akaba ari ukuntu inyuma yaho abo bavyeyi bitabiye Imana abo bana batangajwe no kubona haza umuntu abemeza ko aho baba yari yarahaguze nabo bavyeyi agacagirwa ko agomba kubaka muri parcelle nyabana babamwe uwo nawe si wundi akaba ari wahoze arongoye komine Gitega Ndayishimiye Omer nawe akaba yeruka kwitaba Imana ariko ivyo byose bikaba biriko bikogwa n'umupfasoni uwo muhisi ariwe Butoyi Chantal kuvubwo abo bana bakaba barituye ubutungane ariko uno munsi bagatangazwa no kubona uwo bariko baburana ariko yubaka inzu aho nyabana basanzwe baba mu gihe ubwo rubanza rutaracibwa rukiri mu mwiherero ibyo byose nyene kubaka akabikora yitwaje igikenye cyo kuba ashigikiwe n'abacamanza baho Igitega hakavugwamwo n'umushingwa manza banjya tuyaga Wenceslas asanzwe ari mu miryango y'uwo mupfasoni Chantal uwo Wenceslas akaba ari nawe aza kwisonga mu guhohotera no gukubagura abo bana kugira ntibabandanye gukurikirana ivyo parcelle yabo dutega amatwi umwe muri izo mfuvyi twayaze tuzisanze aho muri kati y'Ishatanya akaba yitwa Habyarimana Chantal ari nawe aserukira abo bandi bana muri urwo rubanza
umwana w'imfuvyi Nitwa Habyarimana Chantal ukanga ha mishatanya ya mbere kuri Mirama hama bariko barubaka muri parcelle ikiri yanku urubanza rukiri yanku sinumva rero ingene boza kukubaka kandi parcelle ikiri muri tije ikindi kigeretswe ko urubanza rwacari yanku sinumva ingene abandi batariko barubaka muri capitale politique mugabo bakaba kubarubaka kandi nzikaba iheze abari mu nzego zitandukanye badushike ko badufashe parcelle yacu ireke kwicwa nabi yicwa nabi n'umudamu waho zari mustaneri w'intara ya Gitega yitwa Ndayishimiye Omer rero umudamu yitwa Butoyi Chantal ariko aburanirwa na muramu w'umugabo wiwe yitwa Rangatse Yagabo Cestras avoka mu ntara ya Cibitoke ca Rugombo akaba akorera Ibujumbura muri twagwa muri baho y'Ibujumbura rero wese Cestras yaraje asanga muhira itariki 18 saa 6 n'iminota 15 arankubita arankubagura aramerera nabi atako avuga n'amajambo akomakomeye yaramene n'amarori ubusimbona sintambuka meze nabi yaramene amarori umba kupuzwa ndabikurumba ntaho nkora kandi izo sangane nazitewe na Cestras nyene nari nsanzwe ntambuka bien atangorane nimwe fise ariko ubukwere ikibazo c'amarori yonone ndafise ikibazo gikomeye rero nasaba ubutungane kuko nibaza ko atari hejuru y'amategeko ntako nashaka gufata umuntu akamusanga mu rupangi wabo akamukubagura kuraho iyo ntamukuga ko n'abantu bari ko yari kunyica akankubitira mu rupangi wacu atani ijambo riri ndamubariye ntamuburije abakozi kubaka iryo shapfa fise ryo mu mwaka heze nuko nari nituye obuha rero obuha niyo yamuhagaritse kubera babona badafite ibidakwiriye mu bisabwa no kubaka
Chantal agirwa ko asaba ko ababishoboye bose guhera ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umushikiranganji w'ubutungane ko bokumva amarira yabo hama baheze babafashe kugira parcelle yabo ntiyibwe kuko atawundi buraro n'uburamuko bafise dusubire tumutega amatwi
rero ndatakamba ndasaba n'umukuru w'igihugu avyumve n'abari mu nzego bose bavyumve na ministre d'intérieur no justice bavyumve bangarukire ka parcelle yacu igaruke iyo nzu barabingene bayigenda
Abandi banyagihugu ngaho Igitega twayaze bakaba bidogera ubutungane aho mbere byashitse bakatubwira ko mu gihugu cy'u Burundi ata ubutungane buharangwa ngo kuko ngo bitumvikana ukuntu imfubyi nkizo zoburabuzwa zikanyaga utwazo abitwa ko baserukira nyabutungane bose barorera
Tugushimire nawe Kingi kuri iyo nkuru udushikirije Abapolisi bakorera mu gisagara cha Rumonge baridogegwa bidasanzwe n'abanyagihugu bakoresha amapikipiki mu kunguruza abantu abo banyagihugu bakavuga ko abo bapolisi bama babategereye bakabigenza ko bakabaka ibiturire babanje kubabeshera mu kubabwira amakosa batakoze abo banyagihugu bagasaba ko iyo ngendo yo hagarara na yabandi banyagihugu bakabona ko ubwo bube gito bwabo ba polisi buva hejuru ngo kuko nababakurira mu buyobozi nabo nyene barangwa na bene ubwo bube gito ko kuhahaza umunyagihugu muto kubgabo ngo byo babaye byiza ugwego rw'igipolisi rusubiwemo gose inkuru dukesha mugenzi wacu Alice Mukeshimana.
Abanyagihugu bakoresha amapikipiki mu kunguruza abantu ngaho mu gisagara cha Rumonge bavuga ko batariko boroherwa na gatoya mu kazi kabo ka misi yose kuko abapolisi bama babategera bakabaka ibiturire. Abanyagihugu bagatanga akarorero k'abapolisi bakorera kuri barriere yo kumurembwe na nkayamba aho babategera bakababeshera amakosa atagaragara kugira ngo babahe ibiturire. Dutege amatwi umwe muri abanyagihugu twashoboye kuyaga aho avuga ko babadendereza ko bari bigeze guheka abantu babiri kandi bobo babashitse kuri barriere bahetse umuntu umwe tarenga. Uwo munyagihugu agirwa ko asaba ko iyongeso ya abapolisi yohagarara. Tumutege amatwi ijwi ryiwe tukaba twarihinduye ku mvo z'umutekano wiwe.
Abapolisi bakorera kibari yeri rya murenge ha Murumonge no kibari yeri ryo mu Nkayamba barabangamye cyane abaca amafaranga bakoresha na moto. Babuhetse umukiriya uhageze ukadomba atugana ibifaranga babereka byose babudaha bagurutse bakaca guhohotera kugira ngo babyonge bagatakine na byo rero ukadomba ngo nk'abapaca abantu barenze
Inyuma yo kumva ayo manyembwa akogwa nabo bapolisi abanyagihugu bavuga ko atagitangaje kirimo kuko ngo iyo ngeso ya bapolisi yo guhahaza umunyagihugu muto iva kubabarongoye bo hejuru bakabona ko nyabuna cyo bavyiza bose bakuwe ku butegetsi ngo kuko ataciza bariko bamarira igihugu cy'u Burundi.
Urakoze nawe Alice Mukeshimana kuri iyo nkuru udushikirije. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu baba mu makomini atandukanye yo mu bumanuko bw'igihugu biturutse ku biciro by'ibifungurwa bibandanya kuduga ku rugero ruteye ubwoba. Mu gihe hari abasaba umukuru w'igihugu ko yogira icyo akoze kugira ibintu bishobore guhinduka, hari n'abandi bavuga ko ataco babona bo musaba ngo mu gihe adasiba kubakora mu nkovu mu kuvuga ko atamurundi n'umwashonje. Bico baciza rero ngo n'ugukuraho intwaro ya CNDD-FDD ngo kuko atakintu na kimwe maze. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Aline Munezero.
Abo banyagihugu bidoga kubera ibiciro by'ibifungurwa bibandanya kuduga ku rugero ruteye ubwoba n'abasanzwe basumira mu masoko ya Kayogoro, komine Kayogoro mu ntara ya Makamba, Gatereni komine Gitanga intara ya Rutana, hamwe na Butare muri komine Bukemba intara ya Rutana nyene. Uyu munyagihugu yaganiriye na Radio Haguruka arigana uko muri kino gihe ibiciro byifashe kuri bimwe mu bifungurwa.
Abanyagihugu basumira mu masoko ya Kayogoro, Gatereni na Butare muri komine Bukemba ingorane cyane kuntu ibifungurwa byaduze ku rugero ruhambaye. Nk'ukubera umuceri ubu kidukuyumbiwe n'amajana 50 mu gihe umwaka wahera wari kugama n'amajana 3 waduze 15. Ibigori byabaye ku majana 3 n'5 majana 5 bigugama n'amajana 3 n'5. Imbaranga ubugenge bwahora ku majana 2 ubugeze ku majana 7 n'5 majana 8. Ukuri inzara tubona neza yuko yatwinjira niya duteye.
Aho ibintu bigeze rero, umuntu atwaye inoti y'ibihumbi 10 ku isoko na kironko icasuma, abanyagihugu bakabona ko ibifungurwa biva hanze byari bikwiye kwinjira bikaza gusahiriza.
Biragoye cyane no kuvuga umuntu afite ibihumbi 10 agiye mu isoko ashobora gusuma. Inzara duze birenze igipimo. Turasabye yuko badufasha ibintu bikinjira bivuye hanze kugira ngo ibifungurwa bishobore kuboneka kandi bishobore kugabanuka ibiciro.
Uwusabwa korohereza ibifungurwa biva hanze kugira ngo byinjire mu Burundi ni umukuru w'igihugu kuko intwara arongoye ari ibizibira. Aho ni mu gihe umwimbo abanyagihugu baronka ataco ugishobora kubamarira.
Turasaba banyakubahwa ari hejuru na cyane cyane umukuru w'igihugu kwedufasha kubera ubu kugeza mu bindi bihugu bidakiza bakaba bizibira ibintu bijyanye n'ifungo barabizibira bakabikiza rwose narijya ibyo twimbuye bidashobora kudukwira kudufasha ibyinjiye ntibyo barabifata cyane naho ibyinjiye bakabikora nk'amakori ibyimbugwa bishobore kwinjira rwose
mu gihe hari abasaba umukuru w'igihugu ko yogira icyo akoze kugira ngo ibintu bishobore guhinduka hari n'abandi bavuga ko atacyo babona bo musaba mu gihe adasiba kubakora mu nkopfu mu kuvuga ko atamurundi n'umwe ashonje icyo cyiza rero ngo ni ugukuraho intwaro ya CNDD-FDD kuko atakintu na kimwe imaze
tugushimire nawe Aline Munezero kuri iyo nkuru udushikirije nena hano amakuru twari twabateguriye nshuti bagenzi tuyarangirije ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ngashimira abamenyesha makuru batororokanije aya makuru bakongera bakayabashikiriza sinibagiye gushimira Jislene Manirakiza yatumye amajwi abashikira Janete Kamikazi nariko ndayabashikiriza nkaba ndabike banuye mugira ijoro ryiza naho ubutaha.
Fashidihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera igeragezo kirenga ikindi gihinduka umunsi sigaranye manu zandengere
ishamu baba kandi katana
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na